Whakari ki pō whai tere. Ai. Poti a te pū waihoi konei. Ai.
Poti a te pū waihoi konei.
E tama, ke kaha koe ki te aro.
Mitia, I'm sick of this shit.
Hoki mai!